twende kazi. Twende kazi. Ah, iko, ngoja uone. Ndio, ngoja uone. Na pia mchangamke. Mchangamke, mchangamke.